Yes, good evening all of you who are watching Iwachutop TV. I think that you're doing good. Yes, Nikuri Iwachutop TV, Tukala Meko, Tuzokoma to FTA, Bishasha, Missios, Ranomus Turaj, Turaj, Gani, and Nigame, Nigame, Koga, Mizo Chai. We get to Vugani Kin, Cherike, Urukundo, Jean, Urukundo, Urukundo Amour, Gunkono Vuga, Mudukuriki, and Chai. Like, share and comment. Don't forget subscribe. Muraza kumva byinshi byerekanye n'urukundo. Ndasiye ko hamwiriwe abakunzi ba Iwachutop TV. Nari nabwiye ko nje kuvugana n'umwana mwiza, umwana w'umwigeme, umwana kaze cyane. Kuri micro muri kumwe na Chimène Trinité, kuri camera turi kumwe na MC Mango. Ego, kwanza abanza twibwire.
Nitwa Geneza Classley.
Classley. Jean Haksarin dit que je suis un peu
Bébête.
Ah, Gina est Bébête. Classley. Ah, c'est un peu de Jean Ego, je suis un Jean Kogani, je suis un peu de Urukundo. Jean Amour, Urukundo Go. Classley. Bébête, ni imbe, ni mon Yuki.
Bébête, non, n'y Ego. Nigame est mon grand d'achat, le moto magazine, le moto coco, ton femme.
Wow,
ego.
Ma djinn, c'est quoi un nigame, madze, amadze, j'en cou. Qu'on a dit, ma coco, amadze, chroniki wondo, et mon femme, ma djinn, vis. Jean Bébête, n'enjoy coco, adza, mon majambo maki, ou en couple. Ego,
ego.
En couple, ego. Un type musokan, agent. Murategura kubana, urabyumvamo, eh?
Ah, nisanze, ntavye nyumvamo ko mwaragira ko tubipanga turacari bato.
OK, ico nyenche nashaka. Jean, en fait, abajeune bubu twaramaze gufata Jean urukundo twaragize twagize gute twagize nka novuga business sinumva ko novuga ko ari nka business basubu ubu tuba tubona yuko love ni past time tu urumva umtipe mukundane hanyuma nta bindi nta projet nta kwa ico kintu wowe umva wowe ugishigikiye
je kuri Jesse no gishigikira ariko hari nta bakobwa benshi sanga bakundana kugira ngo umtipe kugira mu profite tu Je suis un peu plus
grand que je suis. Wow, je suis un gosse. Je suis un peu plus Surtout nous les filles, les fils, ces gens. Si ego, ni ne sais pas si vous avez vu. Vous avez vu. Abandi bakobwa benshi barabona umu umva umuntu baba bashaka umuhungu azavuga jiteme ibiki byandagukunda Jean abashaka umuhungu muko aye avuga ko umuhungu mukunda ari umuhungu amahera ico kintu wakivuga kiki
ah rumva umuhungu wo gukunda ko ari umuhungu guha amahera
eh
aya umuhungu guha amahera mu sanze numva ntaba gukunda mama ko muravana ko
Je suis un peu plus jeune. Abakobwa Jean ndacari kuri wowe nyine umuhungu mukundana atamahera fisi atamufuka fisi info agusabye ko muryamana alez ntangorane nimwe
avisa kujyana narumva navyo nibindi bintu narabinsaba narabinsaba
bebet none genre aje kutubwira yuko ari mu FMR
ubwo dukundana ubu narabinsaba
ok
dukundana twavyaranye
c'est vrai nimba tari banga mwavyaranye mwapfuye
oya ni banga
ok urakoze cyane urakoze gose bebet usumwana ngana gute
Sumwa na afite imyaka 2 n'amezi 10.
Wapye afite imyaka ingahe?
Na nibuka.
Da vrai?
Wenda yari wenda yari. Mazi ya 2017, 2017 ubu mufise ubunye mu muri novembre nzo kwiza 21 mari wa rero na
2017. Turi mu 2020. Jean tukura ki imyaka 3. Yego. Bebe twabye urumwana.
Ah ndabara gute. Nari mfite imyaka 18 kandi abarundi kazi tuzaba dufite imyaka 18.
Ok, urakoze cyane. Urakoze cyane. Jean twavuganye ku kintu cyerekeye urukundo. Turavuga yuko umutipe adafise genre umutipe adafise amahera umutipe ko yari ari kose wowe wari nzi umukunda wa mwaccepta uko nyine genre wowe kugira bishike utware imbanyi ukiri muhira byavuye kuki genre byavuye kuri kakantu ko wahendeshejwe amahera byagenze gute
oya je navuga ko byavuye ku kaburego kubera ko nari mvuye muri boite je nsanga byitawemo
urakoze cyane bakunzi ba Watch Top TV bumva yuko ibintu bikaze rwose Jean Bebet byaramubaye ko ntibyamubaye ko kubera yakunze amahera ntibyamubaye ko kubera no yaragize aka efe aranywa inzoga araboregwaho amabira birashika Jean nikihe kintu uhanura umwana w'umukobwa umwana w'umwigeme kugira ngo Jean agire iki erreur yakubaye ko ntizimubeko
Tunanura nuko sinavuga ngo bigeme ngo twigumye kuko bibaza umubiri uragoye ahubwo simbona ngene nabimubwira kweri na jewe kuko nawe nyine n'accida bimushikira uwo muntu urumva sinzi
Jean ushaka kubabwira ati n'umunsi uyu canke uyundi uri mu kabare utsonko wigerera Jean ibintu nk'ibyo ntacu si wo gerageza kugira umwana w'umukobwa shanye Jean wewe inyuma yo kwibaruka nta ngorane waragize utaba wifuza ko undi mwana w'umukobwa atarabyara iyo ngorane tumubako
ngorane narazigize nyene kuko urabona umwana w'umukobwa akiri muto mwiza ariko arareka umwana w'ikibondo none turangana nawe nyine mwese umwana turangana bana uri kurabona umwigeme yahetse umwana kandi yari umwigeme ari sexy umwigeme agiyeshe gusohokana akakora umugambi arigoye urumva nyene nihatazi
le fille murabyumvise mugerageze kwirinda Jean nukwirinda yatubwiye nukwirinda gusa ngo umuntu ashobora kubigwa umugabo tugerageze twi Jean twihagarariye ko niko nabivuga naho bigoye yabivuze cyane ko bigoye hama bebet umukobwa mwiza umukobwa yarabyaye ariko Jean ntabyo womo mwana mwari mwo je nabyo namuha usibye ko umwana wo nayenda munsi bebet umwana wawe yitwa
Muhire Marc Wesley
Wesley kubera
kubera nyine Wesley byaje ko nyine je nitwa Classley ndumva ko izina ry'umwana wanjye naryo ryoje na nadi n'iryo wanjye ndamwita Wesley
uraje kutubwira byarashitse uratwarinda uvuye muri boite uvuye gutamba siko wakoze cyane hama bebeti ndakwibaritse ikintu kimwe wewe iyo bishitse mu buzima iyo bishitse ejo umuntu ashikirwa n'utuntu twinshi mu buzima uduskandale cyangwa igihe bagutelefona bakubwira ibintu ari igihe nawe ushikirwa n'ikindi kintu usanga ikintu kirakubabaje cyane hari umuntu yababaye aca agenda gusenga undi ababaye aca anywa itabi undi ababaye aca anywa inzoga wewe iyo wumva ubabaye ikintu cya mbere ukora ni iki
ikintu cya mbere nkora kweri ndakunda umuziki
wawu bebeti ya byaramubaye ko biramushikira arasama inda avuye muri boite avuye gutamba ubu nahatubwiye yuko iyo ababaye cyane ikintu cya mbere kimukura umubabaro kimugabanya umubabaro bafise ni music music ndagerewe cyane mukanya uhava utugirira akantu gose kandi biranaboneka vraiment kuva hejuru gushika hasi biraboneka murabyumva yuko aratwemereye watwemereye
ndarushishiriza ka ku musegonda ni bon
urakoze cyane hama genre wewe inyuma yo gutwarinda umutipe yakubyaye ko yarakwihakanye
oya nyanyakanye byose byamvuye ko kubera ko jena umwana ashushye agezwe ari ku mwanya pete hama igashika ka nkasohoka muri boite kambura n'abandi bati kandi ansente uramushavuza atangura kurya umuhari nanje kubera atacu nabura atacu narimbayo neza vraiment ndavuga ata mafu umutipe ndamureka
ok bebeti papa w'umwana arafasha Wesley aramufasha aramurihira ishuri ejo aramwambika neza ko numva atigeza kwihakana umwana wawe ni bon
umwana ni bon umwana ni bon
umwana abyifashe neza just abantu muri komora twumviriza nabwiye ko tuko turaganira about love urukundo gubu kuri bebeti nkumvise ko urukundo gubu samahera bimwe dusigaye tugira ubu tubona ko urukundo ari past time urukundo ni Jean ni dukundana no musturi kumwe jo tutari kumwe ni ntacu ntana kimwe na urukundo gubu bebeti yatubwiye yuko si past time urukundo gubu ni Jean turufate nk'urukundo turufate nk'urukundo nyene nk'uko rwamye na mbere hose ego just conseil ndashaka uyimpanuro abakobwa bagize urukundo business Jean si abakobwa gusa n'abahungu mugabo surtout les filles turafise uruhara runini ego uhe impanuro abakobwa Jean batagifise umutima w'urukundo ahubwo abona yuko amahera argent imbere yiwe ari amahera tuzo umuyagira ngo jtene uno musejo atamahera uramuhanga ngungura mukunda impanuro waha bakobwa
jena nabona na waha bakobwa nuko mu bisanzwe twe turabarundi kazi kandi kuba uri murundi kazi kuva na kera abarundi nuko jena kuzi ndabibona ku bavyeyi banyokuru basokuru twatete ku muvyeyi nta kintu kiryoshe mu kuza bakagusanga muri iwanyu baje bazanye inka baje bazanye inka abavyeyi bakavyemera bagakoma amashyi bakavuza impundu biraryoshe cyane wicaye hajya imbere bamaze kuja mu manza menshi dot jewe na mariage mbaye mariage vraiment sindayikunda nka dot mbwa dot ebana ndi interese gose n'umwana umwenja muri dot mariage ndabimuhebera
ok genre en fait nous les filles abakobwa turafise genre ingeso erega nabagiye babigira bebe nabagiye babigira babona umengo genre igihe kizogera hazogera igihe bazofata decision nashatse ubampanurire bambwira ati ikintu cyo gukunda amahera kwanza après avant urukundo ugire genre aga conseil ubahaye ubereke n'ingaruka zirimo ayo mahera bashaka
je conseille mon baha nuko nyene bokwigenga ubuntu bakiyemera akamenya ko ari umurundikazi cyane cyane umurundikazi kuko abarundikazi mu bisanzwe imbere ya kera ntiyigeze turera yuko tuzoshira amahera imbere ibintu byaje biraduformata by'abazungu numva rero nk'umurundikazi jewe ndahamiye kuko naje ndafise abatoyi banje b'abakobwa ndifuza yuko nabo nyene bogenda bokura bakazoterite ku muvyeyi mama wacu ego rero nk'impanuro naho abakobwa ni uko bakwigenga ubuntu bakagira icyo bita iki bakigumya bakamenya bakaraba imbere habo bakavuga ati je ndashaka iki bagafata decision bakavuga ati jewe decision mfashe ni uko ni uko wa mugantuka mu Burundi nta mukobwa wafata nta mundi kazi wafata decision yo gukora ubusambanyi ntuka ni ibintu bibashikira kubera ikawa buzaka kubera birashika hari umukobwa usanga avuga ati jewe ndagendana n'umukobwa jewe uri mugenzi wanjye wewe wambara neza usa neza ukambaza ati none mayoro yakurahe jewe irejwe hari igihe usanga ababyeyi bampa cyangwa imibane mbwanka guhe nyuma kunyegeza ko ndayakura mu bahungu nawe rero kubwirisha unyigane ngo usanzwe mu bahungu mugabo n'impanuro namuha ni uko yakwigenga ubuntu akaba muri bikafise fedofe imana izomuheza agira imuhe ibyo ashaka imuhe ubuzima kuko kubera twese umwe wese ukivuka imana yari yaraguteguriye rero urumva mbwa biragoye rero abandi nabo bavuga ati no natwe dukeneye inoti kandi hari abo ziya
vraiment murabyumvise ikintu cya mbere cyatumye umwana w'umukobwa ashira amaheri imbere urukundo akarushira inyuma jani kwa gukunda no byitwa gute itama umunoho umunoho w'ibyise go nimba mbonye bebe cyambaye kandi ugakanzu nanje kubera iki nanje wowe ushobora kuba gakwiye ku muvyeyi we nawe ucujamo ivyo bitwe kugira uronke amahera sivyo sio vizuri tubireke dushire jean dushire ukundi imbere comme ça amahera tuza mu nyuma tu garde indero ya y'umurundi kazi ego mu buzima usanzwe tusubire mu buzima usanzwe gatoya bebeti ukunda jean ukunda indirimbo z'abarundi ukunda indirimbo zo hanze ukunda indirimbo ukunda nizihe wewe
mu buzima usanzwe ukunda indirimbo y'abarundi cancare fizo fizo ni umuntu waje dafise ku mutima ubugira kabiri ni delegue general
okay delegue general jean mwajinse se bebeti akunda cyane indirimbo zo mu Burundi jean numu kwa numurundi kazi abushitse ego ntushobora ibintu byo hanze urashusha
oya n'abanyamerika ndabakunda mugabo hatangura abarundi kamwe
kawaida ego murabyimse ko mukanyagira dushirire ko akaririmo k'umurundi entre fizo na delegue general genre avant yuko duclotire kuko ndabona umenga amasaha ariko aratujana byari bitesa gose nagira nsabe bebeti agire akajambo kanyuma yo tubwirira abakunzi ba Iwacu Top TV
je akajambo nababwira kuko mwambaje ivyerekeye iby'urukundo naho umwanya musanzwe wawe muto twari kuganira ibintu by'urukundo bikwiye mubwana
wewe
akazi ego hama iyo akajambo nabatekera nuko babanzira imbere babanza
okay akajambo gato watekera about reka nda precise bien genre wababwira comme conseil wabahanuye mugo wabwira akajambo kanyuma ubwira abakunzi babo bose genre twavuze cyane ku mukobwa ubwira abahungu ubwira abakobwa ubwira abapapa ubwira abamama genre ubwira ikintu cyanyuma nyine wabwiye yego
Jicho nababwira nuko ikintu cy'ambere cyo cy'abarundi kazi turi beza.
Wow.
Abarundi kazi turi beza antuka muri Afrika turacara ba mbere turi beza cyane. Birababaje ko ni umurundi kazi ariko yagurisha umubiri, birababaje ko ni umurundi kazi ariko yagenda mu bintu hazi kandi turi abarundi kazi nyene. Umva nyine n'iryo zina umurundi kazi. Umurundi kazi ni umuntu wakwiye kwigenga ubuntu. Ego hama ikintu je nabatekera cyane cyane ni ukwiyemera kuko umurundi kazi yiyemera uzura aho abarundi kazi benshi biyemera barashika kure bakagenda kure ego urashika kandi kuco ushaka kuko imana twe yaraduhezagiye kamwe ego imana yaraduhezagiye nicyo gituma nta kintu kiryoshye kuko mfise famiye ukavuga ati je ndi umumama ndafise umupapa ndafise abana ndiko ndabaresha imbere y'ikirundi ego biraryoshe cyane rero icyo nabahanura ni uko abakobwa baja mu bintazi kuko ni bintazi baja muri ibintu abiri yabwira baba nk'amafaranga ntibakoresha amaboko utari ikimuga ntukoresha amaboko ukoresha amaboko ukoresha umutwe kwa ntuka ubwira imana ikuremo yarakuremanye ubwenge irakumiremana ubuzima bwose urabufise kuko uri kurashaka icuriya uriya arabifise kubera ntuka hari igihe usanga yarakoresheje amaboko yiwe agakoresha n'ubwenge bwiwe nawe rero bikoresha kuko imana nawe yarabiguhaye yarabiguhezagije
urakoze cyane lefi twiyemere mwabyumvise impanuro ya mbere numvise mwumvise ngo twiyemere gose genre tureke kuzera inze tureke kwizera abandi gose ahubwo twiyemere ku ngufu z'iwacu ego bebeti unkundire ndagushimire gose ku mwanya uduhaye ku mwanya usanzwe ufise uwuduhaye ni munini cyane urakoze cyane
ego namwe murakoze cyane ego
nawe ndashimiye bakunzi ba Iwacu Top TV turabakunda cyane gose mwumvise byinshi yatubwiye turamushimiye gose ku mwanya we aduhaye yarafise byinshi akora mugabo yemeye araduha akanya turaganira mwumvise impanuro abakobwa mwumvise byinshi mutari muzi sasa rero bakunzi bacu dukunda gose gusoma uko mubyibaze mubandanye mukora like comment share and don't forget subscribe ntimwibagirwe ko subscribe kuri YouTube. We love you so much. Ciao, ciao.